get on red. Jig. Only if you do me dada, 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 dada. And I know go fit in Naya, 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 Naya. You know what's up? See my wella, get on red. Jig. Only if you do me dada, 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 dada. And I know go fit in Naya, Naya, Naya.
Nah, who buy me gummy bears? I go marry.
Da 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 da